umbuzi uthi ukujabula kwabantu ababi ukumemelela kwabo kufishane uzokhuluma ngale yonto ukuthi ukujabula kwababi kufishane noma ungabona namhlanje bethwala imiyezane begqoka amajazi thi uyagreda ugreda namhlanje kusasa usefile ngoba ukujabula kwababi kufishane bajabula namhlanje behlele ebhareni uthi uyezwa bayasela kodwa uthi uyezwa bephuma ngaleso sikhathi emva kwe-awuza kuthiwa sebembambe ngemela akasekho emhlabeni ngoba ukujabula kwababi kufishane awukwazi yini wena lokho ujabula kwababi kufishane uzokuthiwa namhlanje ugredile usegogodile ufundile sewutishelakazi noma usewuthisha uzokusho njalo emva kwaloko athola umshado ashayele izandla kulilizelwe kanti indoda yombulala ngoba ukujabula kwabantu ababi kufishane noma bangafunda sisi noma bangafunda kodwa uma bebabi kufishane ukujabula kwabo bathi kade benama manje sebekhala manje uthi kade shada namhlanje aphumule ngesisu kusasa uthi kade namhlanje ajabulile usabantu ethuka uthi uyezwa loko kade sithule sefile sithi sifika sizokwenza imithandazo babe bephuma beye emabharani bethi bangena laba banesitefe ongisindisiwe uthi sithi siphuma sigoduka kube sifonelwe kuthiwa loko kade nithuka sebemgwazile ngoba ukujabula kwababi kufishane jabula kwabantu ababi kufishane jabula wena ungase usibuze ukuthi yini yonke into ilunge kuwena ilungile kodwa ayilunganga ngizokutshela noma ungayibona ngathi ilungile benama-flat screen ekhaya uzube ne-swimming pool into abantu bamakhelwane bakha bangenayo kodwa ukumemelela kwabantu ababi kufutshane babi kufishane khona engakhula nabo baba namhlanje bayadabukisa bayamahlazo ngisho phambi kwabantu abanye ngangifunda nabo abanye ngangifunda nabo namhlanje uma ngingaqhamuka la ungathi u-ankeli wami lamgugisa lamqeda ijingi ngoba ukujabula kwababi kufishane jabula kwabantu ababi kufishane awu kodwa niyazini le nto yasendulo kwabazala kade yenzeka kuyonto eqala namhlanje ukujabula kwabantu ababi nje kufishane kufishane bajabula namhlanje kusasa uyababona sebeyalila bajabula namhlanje uyababona kusasa sebethola umthwalo baphinde emakhaya ushada namhlanje kusasa indoda imkhahlele ngonyawo ahambe ngoba ukujabula kwabantu ababi kufishane madrayive imoto namhlanje uthi uyezwa kusasa isimgingqile yona leyo moto jabula kwababi kufishane naye lo ujabulile namhlanje lenalo jabulile namhlanje jabula